bashile no wote wakumenye divine kulwansha wali mushapendo wote wakumanya Joshua nangwe 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 wali mushano wote na ilelelo na lashala no wote we Yesu kuama na inewine shashalo kwa mulo wote na ilelelo na la shala no bunte na inelelo 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 na la shala no bunte
pelo bunte tawa ikale tondolo kule pelo bunte chali ubujugumo elo na igele paganda na mama yobane wali ukulila ati abalume babo baya lesa walishi bepa kuzumilisha balume babo kuya aiwe Yesu wale wapelo bunte
ukuseka banseka ye testimonia ukutukana bantukana e testimonia ine chita yako basuka shakwata mwe bantu weyo ishita na kwata kufuka mine mfumu yandi ukuseka banseka ye testimonia na malanda kanwa ya fula ye testimonia ile chita ya kubasuka shakwata mwe bantu weyo ishita na kwata kufuka mine mfumu ya listen sungilila balwani bandi we Yesu we uleke mamonde eto ule ntwala pantanshi Yesu uleke mamonde na bena vapelo bunte fa life yandi na inelelo na lashala no bunte.